mahi e mahi nei tātou, mā tika mai rā ko te iwi Māori, I nā te mahi. Kamarana ake ahau, ka titiro atu ki te moana. Kamarana ake ahau, me te wehi, me te wana o te waka ue haue. Na 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 na.
Multi, multi, mo harere, multi, multi, mo harere, multi, multi.